a homemade incubator no and this one me ana me here ama yankuko bebre ah me previous video no me try ohwe hanu say na temperature controller no and I wa a control heat no ama enkusua no you see I was 38.2 degrees Celsius ankoko no enkosua no akosra na 39 na akate heat no eba form nso a na aso heat no se ne be ya enkosua no benya eye ne required heat no na odi apai ankoko no emre na e wo se enkosua ni din na yɛkɔ machine ni ma obehun sɛ ɛmrɛ ne bi aso a nkokɔ no bi a start air papai ahanum sɛ ne heating system no ɛna midi kan kaa no odi nsuo bɛsi ɛyɛ bulbs no ase na ama humidity sɛ ne bɛa emu no ɛnyɛ too dry na afei nso yɛ nkosua no ɛno na ɛgu ɛyɛ tray ne so no obiara number ɛyɛ date a ɔde bɛhakye ɛbɔ ho na tray ne nsa no ɔtwe nso a ɛda ne nkosua no nkosua no within a day no ɛwobɛdane no ɛno nso ka hatchery principles no ho na yɛhwɛ hanom sɛ a wobɛhu sɛ nkosua no bi ahakye a nkokɔ no nkokɔ ma no apiepie na ɔmo pie saa na abo nso maba ɛyɛ baabi a heat no wɔ no because ɔpɛ sɛ ne ho no ɛwo nti heat no bɔ na na afei ne ho no ɛwo a na yɛde no akɔ ɛyɛ brooding house wɔ hɔ na na ɔkɔ start na brabɔ ɔhwɛ ase a se a ebi na ahakye a ɔmo wɔ hɔ no ɔmo ho ne nwo nwie na ebi abae 24 hour time no ɔmo ho bɛwo na nkosua no nso mewɔ teki wei no teki a yɛfrɛ no kurokuro ɔhwɛ a meyɛspɛte sɛ ɛbɛhakye 30th of this month September nti teki no wɔ ha ɛna wei mu no yɛ nkokɔ deɛ but wei yɛ ducks dabodabo deɛ wei nso yɛ ducks dabodabo deɛ ɛno nso date ne ne gu ho no ɔno nso 8th of this month ɔbɛhakye wei no nkosua wei no deɛ ɛsiane sɛ hatchery no yɛde yɛ ho ahyɛ mu ne nti no farmers no bi kɔ nwuram no mkɔnya akɔkɔhwedeɛ nkosua no anom de abrɛ nti wei akɔkɔhwedeɛ yɛgu so megu so a memɔneta no ɛyɛ mmiɛnsa a mehwɛ sɛ mmerɛ no du a ɛbɛhakye afei nkosua no ne mmerɛ du a yɛyi gu hɔ ɛyɛ last 3 days sɛ yɛakɔkɔ a ɛyɛ 21 days ɛna ɛde pae nti last 3 days no a aka no deɛ ontɛn ne no nti ɛno yɛyi de gu baabi din ma heat ne bɔ no nti wobɛhu sɛ mefa wei a akɔkɔ ba no na ɔhyɛ mu no ɔgu so a ɔrekrake ɔkrake ɛyɛ shell no ɔbɛkrake shell no a kɔsi sɛ ɔno ara bɛpie ɔhyɛ mu sɛ adeɛ a camera no ɛbɛkapture ne yiamoa hu a wobɛhu sɛ akɔkɔba no hyɛ mu a ɔde n'ano no ɛrekrake ne nkakra nkakra kakra bae 4 hours time no wɔbɛba no wɔapie ɔhwɛ ɛyɛ kosua wei nso a ɔno nso gu so a ɔrekrake wei deɛ mewɔ gyidie sɛ yɛhu ne yie a wobɛhu sɛ n'ano no na ɛnenam kosua no mu no a ɔde ɛrekrake kosua no nti nyankopɔn ne ho yɛ hu bebree kosua no a na ɛyɛ n'adeɛ sɛ yɛakokɔ maame na ɛda so a ɛno deɛ wobɛhu sɛ akokɔ maame no ɔno no heat no a na ɔma but kosua no a no mmerɛ no du a akokɔ no a no ɛbɛpie afi ɛyɛ incubator no mu yeah, oba hanso a eye omo brooding house no ya prepare we a ngoko ni bia edikan no eye ngoko ma na edikan pii no omo de o ma start o ma bra body da